Maite kore, kore rua I a mātai te kai okupe e tori ngā pūrere manoa taki. Kei kuro aru nui tete, e pūrere manoa taki hau e wāte ana, au I te pō, kei waho I te whare kai o Citadel. Kei te whare niho Cliff Dental tete I atu. Inga whai tua, puto no, kāre tu atu te kai okupe ko te wāte atanga o ngā pūrere manoa taki. E ae ana te nuinga ki te whakamahi I te pūrere manoa taki. Ā, e māmā no hoki. Te tiki atu, ka wē no atu ki tahi, tahi, tahi. Ko whakangungua no hoki tonu e atā te tamariki ki te whakamahi I te pūrere manoa taki. Ā, e tika ana, he me whakaraora te wāte atanga mai. E tika ana, ke tukumihi, ke signa, grown-ups, Heartsaver, Fitzy's Bakery, Castlecliff, New Zealand, Progress Castlecliff. Ki te huhua hoki, ngā tangata, rātou tautoko mai. Nā rātou hoki, e āwhina mai, kia, whāinga, pūrere, manoa taki.